Hey, man, look at my... Oh, yeah, that's pretty cool. Aw, oh, there's no... Buy me more jewelry! 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 Buy me more jewelry!
Today.
I, 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 I,